Hello muvachiru ngamu hello. Hello muvachiru ngamu hello. Moni moni ya Malawi. Takumanansu lero Loremba. Tumene timajita zatu za mivi siku la Loremba. Pa 1 June. Mwezu umene uli wachi weruzo. Mwezu umene uli wantendele mdziko la Malawi. Mwezu wa June. Lero Loremba tabwea ndi mivi yosa jubela isamdu mozi. Koma chenjeni tisinafika ku movie kwa tumafati kupatseni moni. Moni ameti kupatseni nayo. A President Peter Mutharika lero atayamba kampeni yawo apereka zithunzi ziwiri zimene dziko la Malawi ndi famuvo chilungamo takhumudwa nazo. Choyamba akamba potsutsa nkhani imene a President akale a Joyce Banda adayankhula kunjamba yoti a President Mutharika ndi munthu wokumwa ndithu kwambiri mowa. Iyo boyanka malamuda yankhe monga munthu wankulu wachikulire achula Joyce Banda kukhala hule. Choyamba chachiwiri apita Mutharika adzaperekanso mawu opsa mphu akutholo kuti iwo ndi mfiti ngati anthu sadzawavotera iwo adzawalodza. Ife amuve chilungamo tamano pamenepo takhala ndithu okhumudwa kuti ngati mtsogolo wa dziko mkulu amene ene akupereka upangiro wabwino akuonetsa utsogolero wotero ndiye kuti Malawi uyu ife achinyamata afe timutenga molakwika komanso sitimuyendetsa bwino kutsogoloko chifukwa akuluakulu athu inu makolo athunu mwayamba kuchita mkalidwe wa chipongwe wa mng'ano otukwana. Ife takhumudwa ndipo tikupemphana President kuti chepetsani tsitsani moto. Ingotsutsani kuti sinu mwamba simama mowa koma osanitukwana munthu wa mayi kuonjezera apo pa mwambo wa Chimalawi timalemekeza azimayi. Tsopano kudzantchula munthu wankulu otanali mpresident wakale mawu oti ndi hule ndi mawu oyipa kwambiri. Tsopano apa siti kudabwa kuti wireless MPC dzanairo masiku apitawo idatukwana zankati muluzovu bamba a vice president zankati mwankabudula kwatukwana pamaso mpaka lero palibe amene wamangidwa kapena wafusidwa m'malo mwachi inu okhala achikulire mukaonjezera kuti amene munatenga mpando wawo mutawina chisankho lero li ndi hule chifukwa choti aulula za mmene mmamwera mowa. Tikupempheni ndale zisafike poti anthu zitiyanjanitse zitiombanitse komanso tisasiye miyambo yathu monga Malawi pamene pokhapo tikupempheni musiye. Pamene mwayamba kampeni yanu dzigulitsani malonda amene mufuna muchite ndipo za zokhazo zokhudzana ndi chituku cha dziko osatukwana anthu zomwezinso tipemphe azipani zonse tonse alliance osayankhula zinthu za anthu ena yankhulani zimene mungachite monga boma kuti mufuna mutenge boma mathu mawathanenda amene tili pakati pomwepo tifuna tidziwe a President ayankhula ndithu like sanu sabata yatha kuti iwo dziko la Malawi ili likuchititsidwa manya likusekedwa ndi dziko la pansi chifukwa choti chilungamo chidavumbuluka kubwera pa tebulo ndi mago machach makoti ndiye ife tifuna tidziwe kuti kodi amene anachita manyazi ndinu apita Mutharika monga a President kapena dziko la Malawi chifukwa iyi ikakhala dziko la Malawi ndi majaji tonsefe tikuyamikidwa ndi kutamandidwa pa dziko lapansi kuti ndife tokha kupatula umphawi wathu koma chilungamo timachidziwa chifukwa sitidaponderezedwe sitidalole kupusitsidwa ndi ndale kapena ndalama koma anthu anatsata chilungamo monga makoti ndiye dziko la Malawi likutamandidwa koma sili kusekedwa ngati kuli osekedwa mukusekedwa ndinu chifukwa mukukana zigamulo zonse ndiye dzana ilo lachisanu mwayankhula kuti munawina chisankho leronso kuthola mukuyankha kuti munawina chisankho nanga mukitenji kampeni chifukwa ngati mukudziwa kuti munawina bwanji osapita khoti lina fa makhoti a Malawi akuoneka kuti ndi abodza sakugamula chilungamo mwamalamulo anu ndiye pitani khoti ina musapanga nawo kampeni koma pochita kampeni kukapereka mpala ku Mount Soji lero mwapeza kuti mwali pa ground mukulonjeza anthu mwali mwa misewu zaonetsa kuti mwavomera kuti inu chisankho chija chinalakwika pa chifukwa ichi nkoyenera kuti anthu akavote inunso mukayima nawo ndiye siyani kumayankhula za majaji siyani zomayankhula za makhoti tangupitani kumuyambe za kampeni monga mmene mwayambira koma osanama kuti munaone chisankho pomwena khala munaone chisankho majaji 12 aja sakanati chisankho chichitikenso pamene mufati konze ndinu akuluakulu muzipereka chitsanzo pangani ndale za chitsanzo lero timafuna ti imivi yathu yamba motere Muvu yamba ukufusa amai jenians. Munadu la pasi udindo. Mumapeze kanso kumeki ndu siku. Ndi gali moriani obisa. Yama windo oguda. Mukuchita kuchiani. Mukafuna kuchiani munadu la nchito pasi. Izi nzimene amalawi onse akukhumudwa nazo maganza kuti ino ndino anthu akuba ufuna obera pa voti ndiye mukupanga zina zake pasi panthakapo ncholinga chonena kuti malawi mumponde mpomboneze ndiye zose mukupanga izi amalawi akupanga zinthu motsata malamulo inu mukupanga zinthu mophanya malamulo ndi abwana anu apita mthalika amene akumanena kuti chisankho anawina inuyo ndi otamandika munagwira ntchito yabwino pamene munapezeka kuti ndino olakwika mpaka ntchito masiya kusiya kuonetsa kuti malamulo munaponya okhala judge. Ndiye talikirani ndi ofesi ya Meki musamapezekako. My genius. Musapezeko ofesi ya Meki ndipo tisakuoneni kumeneko chifukwa tikakuonaniso kawili. Tikadziwa malawi tosefu kuti boma lanu la DPP ndi inu a Meki mukutipusitsa pomana miza anthu pa wireless mukuchita zina pasi kuchipinda kusi kwa katani. Tikhumudwa nanu ndipo tikakhumudwa nanu zimetira chite zikupwetekani chonde. Ingopanga njira chilungamo mene mwasira kapumeni kunyumba. Timafuati yankula mene muvo yamu. Muvo achuwiri. Tikufunsa. Kutipa mene Meki nyua ni kutsa ikusankidwa. Makomishona. CEO wa Meki. Ndi ngotande wako wa zama kompyuta. Dia uchule maina. Asama lufandika. Ndi kadiachisi. Achokedu. Sinao achokedu moji. Chifugwa. Titapeza umboni, umene watipeza utingati chisankho chita beredwe, siko votera, siko ballot box, siko welengera, kukosuchwa ni kapeno kukosutuwese, koma kutale center kumene akulowetsa mudata ya kompyuta. Kulikulu kwa kumene kumakaa Samuel Fandika, ndi John Chisi, mkulu wa IT. Ndepa chifuka iche chikuti, awiri ya upamene makomisho noza kujoka, nda Samuel Fandika, komaso John Kamati Chisi, achoke onse chifuna chisankho choti mawa pasadzakhale wina odandaula kuti chisankho chaberedwa ndipo mwachidule tikanena kuti onse amagwira ntchito akudziwa zonyasa za Meki apita iyi atuluke kubwere Meki atsopano muvu wachitatu tamva mphekesera zonena kuti DPP ndi UDF ali maplani onena kuti achedwetse chisankho pena chilepheretse. Koma kuyankhula kwapita mthalika president a dziko kuyambira pa lachisanu mena yankhula pa wireless ndi zimene akuyankhula kutcholo zikuonetsati kuti ndi zimene akuyankhula ku mast kutcholo zikuonetsati kuti iwo sakufuna chisankho chichitike chifukwa akhulupirira kuti anawina ndiye ife amuva chilungamo tikuti a president apita mthalika ndi chipani cha DPP ngati simukhutitsidwa ndiye simufuna upita chisankho pirani mukadandaule ku International Court of Justice. Pirani mukadandaulire kapena ku ICC, kapena ku International Court of Rights ku African Union, kuti agamulenso. Chifukwa mene mukupangira mufuna kuti Malawi akhale mu chinsokonezo chimene ilipo, pakhale chimpulikiri chimene chilipo, zimenezi ife tikukana kuti zisachitike, pachifukwa icho tikupemphani kuti ngati kuli kuonera kotheka. Mene anagamulira ma court, parliament ilibe mphamvu yoti ikasankhani ma vote. Parliament ingo kazi kitsa tsikulo. Niposo tsikulo kudzika kale lidakambirwa kuti ndi pa 2 July. Zina zili zonse ziika kumbali uko. Chisankho chikuchitika pa 2 July. Ngati chabwera pafupi pa 23 June. Chichitikebe kopasa kale parliament kuyankhulapo kanthu. Pa parliament ndi court ya ikulu ndi court. Palibe chimene parliament chinga khazikitse opanda kuvomereza court. Ndiye court limene linavomereza kuti kukhale chisankho zathera pamene. Movie wa number 14. Wa number 4. Titokoze Malawi Police Service. Bambo Duncan mwapasa ndiyo kuyankhulira anyano akadadzera ziko mukwambiri. Zimene takhati kulirira ife kuti Malawi akhale ndi mtendere, mukhale a police osagonera mbali zamba kuoneka. Mwachita chitetezo chokwanira ku misonkhano yonse imene kuchitika. Pempho limeti kupempheni loti muyonetsetsenso kuti aliyense amene akuphwanya lamulo adzimangidwa osati akabwera ku polisi konde mu masule madzulo fomu kwa chipani chanji mudziwezi 1993 boma la chipani chimodzi lija amalamuli wa polisi ndi wacha atagonja ambiri aiwa amene sokoneze chisankho adakhululukidwa koma sindikhulupirira kuti tidzikhala moyo omwe omakhululukawo opanda kumphiritsa bwino ku court. Izi ndifani ndichenjeze azipani zonse DPP, UDF, Tonsi Alliance. Siza.